kulandela ithuba elide lokubala ivoti ikomiti yezonyulo e-ANC ekugqibeleni ithe pa eluntwini amalungu eqoqo eliphezulu lalo mbutho amane nangapha kwe 50% yale NEC enabalungu ngamashumi asibhozo kaloku eli qela lithe lachongwa kubantu abathe baphakanyiswa abaku 2552 phambi kwale nkomfa yamashumi ahlanu nesihlanu ye-ANC kazwelonke.
National Executive Committee, comprising of 41 women and 39 male comrades, in compliance with Rule 6 of the ANC Constitution.
Amanye amagama avela kolu luhlu lwe-NEC athiwe mba ziingxaki, kodwa ke lo mbutho uthi iyayiqwalasela yonke le meko.
The rest of other people appear on the list with their issues. They are members of the ANC and they are members of the ANC, and so they have a right to stand.
Kwaye unobhala jikelele omtsha we-ANC ufikile mbala luyibethelele okokuba makuthiwe qolongo okubuyela eluntwini kusetyenzwe kulo mbutho. Ndingu Abongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.